Hello my lovies, welcome back to my channel. Please don't forget to like, comment and subscribe. Melita went to Homo's ward and Abuja Mr. Homo re captain Fola ke tle ke gone go tlokomela ke ne mola o sa tsoge ene a sa le ka kwa sa tshwara Mr. Homo hlogo wa mmotsa gore a fole ma Homo le Paxton ba tsena ke ba tsena ka kwa ma Homo a mmotsa gore etswa ka fa a ke nyako go bona o le mogautswe le monnaka and then military magomo a re mola re o bolela go tswela pele a itshola military go ba o tla dirang be o gopotse gore o tla dira eng Paxton a senke a bolela ka ge mmaago a moditse gore o seke wa bo wa leka gore o ka lwa le melita ka ge e le gore be a setse a mpuletse case kwa maphodiseng so wena o se ka a leka wa re o lwa le ena and Paxton be a re o nyako o betha melita ka lebaka la gore melita o swarisitse mmaagwe so mmaagwe a mo kgalemela then Paxton a senke a bolela selo military a botja mmagomo ore bo gopotse gore o tla diraeng bea nyako o gapeletša gore mmagomo a mmethe wa kgone o mo swariša ka ge e le gore o bone gore o boje case but o feitše and then ba beile a mmitša a mmotšiša gore na why o bo leka go bolaya Mr. Homo na o bo leka go bolaya melita na ke a kwešiša gore le batho ba ba tlhomphegileng mo motseng marantate kgomo ke yena go gobošitšeng that's why o bo o ka nagana gore o ka bolaya melita ke ka lebaka la gore ntate kgomo o le divosetše a re le reng ba beile ntate kgomo ng divosetše ene ka gobane motho o ke gang kgopela ditshwarelo gore nna le yena re kgone go boelana jale o šitšeyang divosetšene o kwa se se bolelang ke melita ke maaka so ba beile a se tsebe gore a tšee statement sa mang ka gore melita o mmoditše ge e le gore a ebe o ba nyaka go mmolaya o mo tšhošeditše and then ebile o tshepa gore o tlo mmolaya ka lebaka la gore o tshomile motse ya gagwe and yena o ba celebrator dina le captain wa gagwe a ebe ke yena a ba mojela mona ka moo a ebe o mmotsa gore ola o nthapeleditše ntate kgomo o nthapeleditše o ba nthata so o gopola gore a ka hwetša statement from Mr. Homo and then o tlo take over from there because melita le ivy o mollo mo bolela statement sa gago se se different a bodiša re ya gore ge taba e le ka mo go tshwanetse ke dire bjang ka gore a ke sa tseba gore ke tšee ya mantaba re ya re emela kgomo a fole pele and then a fodile o tlo kgone o motlhaba ka dipotšišo gore kgone go tseba gore ke mang motho a fišitše motse wa melita e ka ba e le mme kgomo goba ke melita na and then melita a tsamaya a boela ko goteng ya gago ga e tla mo passageng a kopana le Dr. Thubagale and then Dr. Thubagale a re melita be ke gopola gore o dutse ka maoteng ya gago robetse o itheleditse mmele wa gore o kgone go fola a rao wa be ke ile go bona ntate kgomo a re mara melita o o tshwanetse o ye go bona ntate kgomo melita a re na ntate kgomo o tla bjang ka bolwetse jwa gago a re nka se kgone go tlhalosetsa wena dilo tseo tseo ke tlo di tlhalosetsa mme kgomo and mara melita wa tseba gore o ngobošitše jwang ka dilo tseo bo di dira le ntate kgomo gape mme kgomo o tlile ka gae a swere bra a ipotsa gore nna ke nna ke na le kamano le monna gagwe gante ke wena wa yo ka go boša leina la ka mogwa mohuto melita re o se ka ba lebala gore ke nna patient ya ka mo sepetlele and-e ke tseba molao wa ka mo o nyaka gore ke go reporte ke o ba botsa gore wena wa ngharasa emotionally a o sware balwetse gabotse o bolela le bona ka mokgwa wena o ratang and then Thubagale a re a tsamaya melita a boela mpeteng wa gagwe nurse ya tla e tlo mo checka ge a ntse a le busy a nyako a feleletša go mo checka gore o ya bjang ka bolwetse melita a gopela nurse founu a re be ke gopela nkadime founu sale ke bolela le bana ba ka gale so ke nyaka go bolela le bana ba ka ke ko gore o diragalang ka bona nesela a mo kwela botlhoko a mo fa founu a re tshwara melita a jea founu ela a founela di-journalist a re o na le ditaba tse a nyakang go ba botsa tsona ka mme kgomo gore so ba tshwanetse ba tle sepetlele a tla ba tlhalosetse ka moka ga o tsebotse melita o nyakang bana e ke a bo o ratang ntate kgomo ore o dira galang ka yena o nyaka tšhelete ntate kgomo ene ka ke o tshepisitše mma kgomo gore wena ke tlo go bontšha ka se o ntirileng sona o sa tlo patela se wa bo wa patela sa tlo patela gane nyeleši o nyake ore o nyake o bolela ka mme kgomo ga ke tsebe gore o nyake ba tlhalosetša di-journalist ore mme kgomo ke yena a fišitše motse wa gagwe ore bjang o lebetše ka dikerese tše lena ya ditshomile ka kwa kore melita a ke sa tseba jale ka melita goba o tšhogile gore ga tsebe gore ge ba mo discharge o tlo ya kae because ba tlo discharge yena pele kare ke yena a mmele wa gago o leng kaone go feta wa ntate kgomo so o tšhogile gore ge a tloga ka sepetlele o ya kae ka gore a gone le mo a ka dulang gona so ga a ka expose mme kgomo maybe tla bona mme kgomo o tla swarwa ya tronkong yena go no šala ka motseng wa kgomo ore a ke tsebe gore o tlo kry-a o tlo gain-ang from that because ke yena a tseneng ka gare ga motse wa kgomo mara ebile o sa šetse bophelo ba ka ga kgomo ka morago kore melita ga a fe mme kgomo peace sure.